Mema obi biara akwaaba ɛba EP blocks na ɛnɛ nso asɛm aba abɛtodwa na sɛnea mo amu nim no yɛn no yɛde ade pa na ɛbrɛ yɛtiefo na nsɛm a aba abɛtodwa ɛne sɛ ɛyɛ Munakuchi ne show bi a yɛfrɛ no biribi gyegyew ɛwɔ Onua TV na ɛnkyɛ biara na ababaawa bi a yɛfrɛ no Afia Pukia na saa ababaawa wei ofiri ɛyɛ Kwawu na ababaawa yi bɛtena ne show no so na ɔmaa n'ano yɛ den ɛwɔ ɛyɛ ɔmanhene so mekyerɛ Asantehene ɛne Asanteman no ankasa ɔka nsɛm bebree ɛtia ɔmanhene ɛne ne man na afei kyɛ sɛ aso wabɛhyɛ ayi atare aba abɛgyina ɛyɛ Onua TV show no so ɛyɛ Munakuchi biribi gyegyew show no so na wabɛgyina so ana kyɛ sɛ ɔrepa ɛyɛ ɔmanhene atwerɛ sɛ bɔne biara a ɔyɛeɛ biara ɔmanhene mfa nkyɛ no na ɛyɛ ɔno no Afia Pukia no ɔyɛ ɔmanhene ne nana kyɛ sɛ ɔpɛ kyɛ sɛ ɔmanhene ɔyɛ ne nana ɔmanhene ɔyɛ ne ba na asɛm yi a ɔrekɛn mebisa wo amanfoɔ bebree na ɛreka sɛ na woba bɛpa ɔmanhene akyɛw a adɛn nti na wahyɛ ayi atare adɛn ɔdwe sɛ yɛkɔ ayi anaa sesɛn na ɛyɛ akyɛw panim no na kyɛ sɛ ɛyɛ maame a yɛfrɛ no Afia Pukia no na nisuo ana ɛreti gu fam yi nisuo ɛreti gu fam yi akɔyɛ sɛ abiri ɛpo a nsuo ɛwɔ mu na kyɛ sɛ amanfoɔ bi ka sɛ nisuo wei deɛ ɔyɛ camouflage wei ɔde yɛ biribi kɛkɛ na ɛkyɛw pa na ɔpanin na kuma mu firi sɛ kasa na ɔkaeɛ no ɔmaa n'ano ɛyɛ den paa ara nti no na ɛyɛ amanfoɔ ntanta sɛ asɛm yi a ɔrekɛn yi dɛn na maame yi ɛrekɛn sɛnea nsɛm no ɛrekɔ no yɛbɛyi ɛyɛ asɛm no a Afia Pukia ɛkaeɛ no ɛde akyerɛ yɛtiefoɔ na moahwɛ sɛnea anaasɛ nsɛm no a ɔkekaeɛ no mo so mode mo aso ati bi yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ mbra
ɛna meyɛ asanteni ɛna asantefoɔ me bra kwadwo ka asɛm bi ɛne kuroma na ɔtumfoɔ bɛka so wɔ pɛsika deɛ siesie kɔmfa nɔkye sɛ bia ɔka fra kyɛ kɔmfa nɔkye yɛ media ɛnyɛ ɔman ne dea sɛ yɛmpa sɛ asante atumi ma $3 million every month ade nti na ɔmo nkɔyɛ ɔma adeɛ ɔkɔfa ba a yɛnim nkurɔfoɔ a ɔmowɔ kurom akora ɔmo nya asantefoɔ ɔmo de sika kɔmaa papa no yɛnim ɔmo a ɔmo businesses wɔ asantema mu ɔmo de sika kɔmaa papa no ɛno yɛ hwan dea ɛnya asante asante gold a yɛtu wɔ kurom a nyina nya asante na ɛfiri ba akɔnta hwan site yi company ye wa santi mamu ya omo se che ma wuntu mi di enya santi na se bi o ka fra che ni nyina kasika ni santi a o beti mi di aye bibi enso omo o ba se ye muwa no e ma ma se bedwam e di whole parliament discuss koye we have businessmen omo krom omo discuss koye ye ni ana ne nema be carport am graphics mu se ai na na nema be ka ho wotu wonti mi yi so ya santi so wo sika adenti ne wanyi enti nana se waye din atena wa ma ade we koso ne se panyi wutena fie e ma nkwada adwe nankan e bu nankan we fo e do kan obi nana menka so ne wa ma omokwan ma omo yesa wo ne se nka ya manwa ne ye ya e ye MPP NDC na e kasa na enkoyi a nana be frɛ se me pese me ni ase me sikasa na si se ne ase ayi dagbon ne hwan hwan fo wo ntokwa nana ntia nsimu bi enya kufu adu nkwa na solve sa issue na e wo nof no sanwo ka hobi
e fi abia na awe ne nana aso nyant
ana me bi sa se na so
because onu
e no onu ankasa ni mu o na so de make no se bi omo omo ti treat ni mama mre bete mase wa hini bia wa so wo fom
okay
wa hini bia wa so wo fom yete ya no tumfo ye ni mama ya yi wo kwasie ni mama ode ni mama iko ban mu company fie no wo bode rosi memo wo bia mpia bonte se bi o ka fra che kraman a wo wa santima mpia bonte Tefra wa namo fomo wa ni namo demu kure mpia bonti. E mwa yi waja kukura mwa mpia bonti. Because otu mfuwa kasa wa mwate. Nti otu mfuwa ni aso. E bra woko siye ni mame na bra fuwa namo kure mpia. Nyifuwa namo kure mwa. Wa mwache si we na mabonti. Otu mfuwa u ni aso wa fomo. Na na waso. Sadi ya bibi kwa suwa wateno. Sane tiye. Na gana fuwa nyiransu ya kahubi. Yama nyofuwa nso kahu. Because yama akwa yasi sebio mprediasa. Apart from what two for no, he be a new crumb have you. A man, your knee be a sorry, no coat two for her. No coat two for her. No coat two for men in Sagan a man penny. Or the nanny chair for a man term walking it. At what's or commanding is so on sorry. And see back when see you know, or do a two for her, no bonny muasse. Into our patch, that's what more maca waiting in the sub woman yenipa. Asante. And your Ghana, some more history, and I'm on every tail for, and I'm on the one still Ghana in ye. And to some one, your dream, my son, Tim Kwan, bit my amendment. I true on a man qua matimo. But I say, Matimo, and your maqua yam was sadi, and yea, a yak for, yea, a young raff, for a young cry for no way ye free mo. And then the Yaman Iasa. I'll not tell ya what two way or cassetia domahini. Domahini won if ye. And I said, was so metry and pub one who cried on to Yanaka, and come here short crasses and no offer crown and chrome in a new crank going to Quanquatraman on it. I didn't know what Santino, a wasica, no was Santana, or dear bone, where Jabo was for him and one to know 1 year Juma. Now, so I don't quite know what you brew in your crew. Well, Brunina would see you chrome and say what the tribalism they had Juman Kagana for ever call. Quite other countries, Ghana for the Guadiani, Edge. We are Santinia, who be me a call near me. Say ye kana a kana draw su bebre. Kwafwa sifi asante mampon. And winti miswaya nimi de simi kwa mu send ye misumi ye kwa uni. Mi kwa mu hine. Da sebe kwa mu ejapon or tosumi yenu. Ejapon tra. Wobi kwa nkasu wa baya sa adye ni bieti aneda. Wobi nkasu wa beti na social media nu wa kasa adye tiye kwa oma hine. Nka kwa mu hayenye na ebeso mubi. Mi kwa sabio sa ubu ufiye penyi ya. Mesumi bumi fiye penyi. I have with Gia Bidi di Bieti. So at Nasa Nani Diasua, Yenufia Yenina, ye two, I am 14 years will be asso. Or he knew why end a year now watching. Or two for why answer Sunday Yen 40 days. Ye banning our watching. Drama, he knew why banning our watching. Asso, Muna Motia Trena Motor to Boba Parkerson, into more patch, I say, and no 2 and 14 years see. Say, well, see, aha. Now, Drama, he knew Jinaha. Sabi, won't Yana Nana. A funny a fun kind, no chess of bunting soon in my fun coody.
And one such as I
say. Some new mona, and your free near Ninaya Walk Media General. And chess a beer, said Bibi Pabi Bamona and China mean bontungu. And I be a bet in your boy in Yinano, see a quadia was via my semi new mona and continue as I dear mental man in Tino will be a wobble before from my fun co.
What you say?
Ghana mampany and another dunk or cufuado. But the one so call so. Wunim ni ekoso papa no waya waya ne lawyer pen why you are sante hine lawyer pen wunim ni ekoso mo so mo waso de akoy mo ye de na afa ho se bi omo de mo wo passport o mo wo ba bi a mo betimi akọ o na memme a me fi kwa pepia se hrehre grabi ase a mi ka mi krom kraka ani ho
oboa
abiti fi che mas concert house na nya nyame adom na bia ma bi mi so aso me so a mete ya minim ba bia me ko enti ye tena ho ma ma nyohwe ya ma nyosem kra o asante de ye mpp for dia voter ye we
enye obi adia o abusia for video na na e twa good na che se efia poku ya opese on che se eye oman hini ebeka se eye okonfa noche teaching hospital ope iska edia siesi ho na efia poku asem a okan se oman hini itmi 3 million Ghana cedis edi eye adedia adinti na ono ankasa ensiesi eye okonfa noche teaching hospital na osi anso kwa even oman hini ebdis asem ne ebetu dwa a efa hospital ne hono impenifom penifo a ewo Ghana ha eyiska edukoma oman hini se onfan sisi eye hospital no na che se obese onche oman hini se aso wenyina ewo ho nanso wa edin ana ensem a enwo se ekoso ewo oman mu oman hene aye din ana chese ekoso ewo oman ni mu na oman hene onte ase ifise eye ye mampeni His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo Addo na omo wo stage so na eye ye president yi okomande ohene mani so original ho na nso oduru otumfu en na chese ogbu ni mu ase na chese asema efia pokua episode chense Nana Addo Dankwa Akufo Addo chese ombu eye ahemfo na omaka ewa echi nu chese oman hene pe na obu omo ati ase sa pepe pe na eye efia pokua eka ewo video ni mu etifo ni ahwefo mo hwe no wuti na mo subscribe mo comment mo like na mo share na mo mia notification button ni so se be ya asim bia a ye beto dwa no mo nsa ebeka enen so makramo da sene ye besan Asia. Bye-bye.